ekhulunywayo la kodwa thina vele sikiye phele sikufunayo lapha kithi bakwazi obabuhadebe bakwazi obabumothi kukhulunyiwe kodwa phela liyakwazi ukuthi kulokwesaba khonokho kuphakathi kwabantu siyazama ukukhuluma siyazama ukuzi-expressa ngendlela yonke kulokwesaba njengoba umntwana ekhulumile uwesaba kukhona kusoze kube khona even umgabo uyesaba ngokutshona eqeqelelwe ngabantu abaningi ehambe ekuqombolo zenu yikho kutshengisa ukuthi ilizwe lethu vele nxa abantu bengakhitshwanga ukwesaba akusoze kwafa kwaluhulutho mina lapho engithanda ukukubuza ukuthi kuthiwa sonke sawa responsibility thina senzena sibulala ngabantu mina zange ngibulala abantu begugurawundi ngiyazanga ngikhola ukuthi abantu abalapho ababulala abantu begugurawundi ababulawa ngesikhathi segugurawundi so ye i-responsibility yethu siyafisa ukusebenza sikuqede lokhu besikhuluma kakhulu ngakho amanye amadoda sikhulume lawo khonapho abangaziyo bayakwazi madoda asicorrecteni lokhu siza kwenza njani thina one siyabandlululwa kakhulu esayidini lethu ngapha emathebheleleni lento ndiqiniso mina ngisaba ukuthi kulo msiyayo wombulo wanti apha ngifuna ukukhuluma iqiniso endihlala ndikhuluma everyday siyabandlululwa asibabantwa njengabantu siyazama ukukhuluma sithi madoda ngapho sixhaseni phela sikhuluma udaba lolu siyacina singalamuntu osixhasayo asivele asikaze sixhaswe i-leadership ungabona kufonywa i-political party namhlala uzeza ukuthi upresident wayo vela khona azake mbona kulo president okuthiwa kufonywa i-new political party kuthiwa asike sifake udumisane inkomo niyozamele emele izimbabwe yonke anzake ngubone so lina lithi siyenga uzobuya ezikolweni la ngibone ukudokola kumbe kudokola kumbe kudokola he kuthiwa i-national kwathi kuthiwa siyifundele national pledge sesikelwa thina ukuthi si-national pledge kutshelwa abantu anthambe otshela unyoko ukuthi layakwanisa ukuresite kutshelwa thina emathebheleleni why national pledge kithi thina sihlupheka kangaka esabulawayo abantwana bethu bafundiswa ngamatitsha angamashona i-CDA ufundiswa lishona how can that child understand ukuba uyakhula njani afunde njani ungakhuluma lokho hhayi tribalism so ku-difficult kithi emathebheleleni andes and until bohadebe lo jaha lo uthiwe ngu-Rashid lo baba umotsi nxa lingaba le ndlela yokuthi into lezi zonke ezenzakalayo liyaluqeda ubandlululo they won't win abantu bemathebheleleni ngiqinisi they won't even stand up kathe sikhuluma bakhuluma lapho ukuthi ye thina kuthiwa senzeni sathini thina sabulapo mina I think hayi thina sila responsibility yokuthi silungise into leyo mina vele khona kodwa ibhuka ngikuvotelanga khonokho kwi-constitution ngifuna ukutshela iqiniso mina ngakwazi ukuthi vela kusoze kusenzele lutho lanamhla kusenzele lutho khona kusimisele egodini mina ngilambile sonzange ngidlila nje lakhathi esinzafika engxeni nathi okuyitiyane okulamaqebela engwane sengikwazi lokwapheka njengogogwami wayewapheka kudala so likunazelele ukuthi silambile akulaphisi abantwana baye esikolo akulaphisi umntwana angiyilasho esibhedlela akulaphisi umuntu engarethwa uyomangala emapholiseni babrayibhana umuntu icala alenza akulaphisi singabantu abahlala siphakathi kokuhawula lokwesapha likunazelele ukuthi okwizinto okwenzakalayo kunzima kakhulu lapha emathebheleleni so nxa lingabuya ngenye indlela samukele usincedise ukuthi hhayi kulo hlelo olunje oluzabuyele peace thing leyo peace reconciliation wathi le sicela libambeso lisitshengise ukuthi sibambeso siye ngaphi hadebe siye ngaphi Rashid uyiwa ngaphi kwenzekayo ngiyabonga.